Ngiyabonga kakhulu abalandeli bosuthu olumabhesha ngkhona. Igama lami uVeluyeke Zulu ngiyisenterback. Siyabonga kakhulu nje ngoba ngingaqala ngingabongi i-support abasinike yona nge-legacy cup. Siyabonga kakhulu abalandeli bethu sibabonile lapha nabebekhona bezosupporta and futhi nathi sangingabaphoxa ke sadlala kahle kodwa konke lokho kwenziwa yibo. Kuyaphinda futhi siyanimema ukuthi ninonke nje niphinde niphelele ngobuningi benu lapha sizodlala khona i-Premier's Cup kule weekend esiya kuyo, sidlala Sunday. Ngosibe sidlale eMaritzburg eHerigwala. Siyacela nje ngokuningi benu support yenu impela ingasijabulisa kakhulu ningabalandeli bosuthu njengoba sophinde siyamthembisa uzophinde sinijabulise njengoba kade sinijabulisile nge-legacy cup.